mëna ba am ñeneen sant wa sankat na dum yeb ngeen bañ yeb ngeen bañ ay domam ay domam ay domam
Thank you. wanna be face to face. We wanna be face to face. We'll be right back.
Qu'est-ce que tu crois qu'on va faire si tu as mis